Oji ututu ka anyị na-eme ka anyị wapụ. Onye na-awanya bụ Oji bụ His Royal Highness Igwe Leonard Eze. Eze Aba, Aba dị na njikọ ka local government area of Anambra State. Oji ka nna anyị fa na-agaba pụta ụtụtụ. Fawa were ihe kpọkue Chukwu, kpọkue mkpu ana, yọọ ife a chọrọ ka eme elefa, na-ayọ Chukwu, na-ayọ ọdịnala. Anyị na-ayọ Chukwu ka udo dị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ka udo dị n'Anambra Steeti, ka udo dị na njikọ ọka local government dị n'Aba. Kịta election ka a na-akwadobe ka a rụpụta onye ga-achị Naịjirịa. Anyị na-ayọ Chukwu ka Chineke jiri aka ya rụpụtara anyị ezigbo mmadụ, ezigbo onye ndu, ya eme ka obodo anyị dịkwa mma, kwesịnụ adịla anyị niile mma, dịle nwoke mma, dịle nwaanyị mma, ọya dịle ndị Igbo mma, dịle ndị Hausa mma, dịle ndị Yoruba mma. Chineke gozie onye ọbụla n'ofu n'ofu, mee ka onye ọbụla ghọta na udo bụ ife na-amakarị na o nwere ife eji esemokwu eme, na-adị n'udo mmehie a na-aga n'iru. Ekpere anyị niile bụ na Oji anyị ji n'aka ka Chineke gozie anyị, gozie Oji. Anyị taa ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi n'afọ Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen.